shall be on top, not beneath. You shall be blessed, coming in. You shall be blessed, going out. 2019 is the year to rise.
Would never fail if he delay. I call it Canada.
His name. sent his word and healed them all. He washes over his word to perform it. We are coming with the word of God. Isaiah chapter 49, verse number 8. Answer us, Lord. And after that day, you shall have a testimony. If you believe, shout yes. Shout I receive.
Mbukele ekhaya kulonyaka iGNF celebrator 17 years ngiyakumema ukuthi ube khona uzo celebrator kanye nathi. Ngimema onke ama branch eGNF, ngimema onke ama partners eGNF, wonke umuntu oyithanda iGNF woza uzo celebrator nathi kulonyaka. Sizabe silapha eWitbank emalahleni eGNF auditorium eduzani kwase Eskom Park. Le celebration siyoyiqala ngemvuselelo from ngomhla ka until ngomhla ka 6. Inkonzo izoqala ngo 6 o'clock ntambama until 9 o'clock from Monday to Friday, bese kuthi ngomhla ka 7 kuyabe kuyi Saturday, kuyabe kuyisuku olukhulu le celebration lapho onke ama branch wonke umuntu uzabe khona emini from 9 o'clock to 4 o'clock ungaphuthelwa. Kanti kule celebration sabe sineyikhulumi ngokwahlukana. Udokotela, my spiritual father SD Gumbi, uzabe khona naye eyisikhulumi kule celebration. UDr Elijah Maswanganyi, ubaba umfundisi umsiza, noDr Tibani nabanye futhi abaningi bazobe khona bekhuluma kule celebration. Woza uzo celebrate nathi. UNkulunkulu akubusise.
This is what the Lord says. In the time of my favor, in the year of my favor, when you pray, I will answer you. I will answer you. The Bible says Elijah was a man like me and you, but one day he prayed that there will be no rain for 3.5 years, and there was no rain, and he prayed again, and there was rain. Children of Israel, they were bound in Egypt, they were slaves in Egypt, but one day they cried unto the living God. We hear God say, I have heard the cry of my people, and I have seen their afflictions, and I know their sorrows. I have come down to deliver them. I'm free. Give God a big hand of praise. This is what the Lord says. In the time of my favor, I will answer
you.
One day Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me, and he has anointed me to preach the gospel to the poor, good tidings to the poor, and to heal
the
broken hearted, and to proclaim liberty to those who are in captive, and to proclaim the year of God's favor, the year of God's favor. The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me. I'm here tonight to proclaim that 2016 is the year of God's favor. Shout favor. Shout favor. Shout favor. speak the promises of God day and night. Everything that you say,
I saw you,
always will come to pass.
Oh, Jesus.
And the Bible says, let the poor, not the rich, but let the poor say something. Let the poor say, I'm rich. Shout, I'm rich. Shout, I'm rich. Let the sick, not the healed, but let the sick say, I'm healed. Shout, I'm healed. Shout, I'm healed. Shout, I'm healed.
Mbukele ekhaya lenyanga ka November is the month of God's intervention. Ngizobe ngikhuleka ngicela uNkulunkulu ukuthi angenelele empilweni yakho kuzo zonke izimo obhekane nazo. Ngomhla ka 6 kuyabo kuyi Wednesday from 11 o'clock to 4 o'clock kule Miracle Service e London Road e Lombard West ungaphuthelwa ube khona. Ngomhla ka 7 kuyabo kuyi Thursday ngolesine from 10 o'clock until 3 o'clock eSwatini eBethani ethendeni elikhulu le GNF. Ngiphuma lapho from 6 o'clock to 9 o'clock ngizabe ngiphakathi eWitbank emalahleni eGNF Auditorium eduzani kwaseEskom Park. Sabe sisho into yodwa sithi ngenelela somandla, ngenelela simakade ezimpilweni zethu. Kanti ngomhla ka 8 ungaphuthelwa kule night prayer lapho eThekwini eDurban Station from 6 o'clock until 6 o'clock ekuseni. Night of God's intervention. Woza uNkulunkulu ngenelela empilweni yakho. Kanti on Sunday kuyabo kuyi Sunday especial, Sunday of God's intervention, uNkulunkulu uzongenelela. Woza nomndeni wakho from 7 o'clock to 11 o'clock eThekwini eDurban Station. Kanti mangiphuma lapho ngilapha number 48 London Road Lombard West kule Sunday ungaphuthelwa from 11 o'clock to 4 o'clock. Sunday of God's intervention ungaphuthelwa kule nyanga. Sithi ngenelela somandla, ngenelela simakade. UNkulunkulu akubusise useza kule inkonzo. Mbukele ekhaya lenyanga ka November is the month of God's intervention. Ngizobe ngikhuleka ngicela uNkulunkulu ukuthi angenelele empilweni yakho kuzo zonke izimo obhekane nazo. Kanti ngomhla ka 15 kule Friday eGauteng umkhuleko uzwakele. Kudala nikhala nibuza ukuthi bishop kanti night prayer eGauteng uyibamba nini. Ngimema wonke umuntu eGauteng iba khona ngomhla ka 15 lapha eLondon Road eLombard West from 6 o'clock until 6 o'clock ekuseni. Sabe sine night of God's intervention. Kanti on Saturday ngomhla ka 16 ungaphuthelwa mbukeli. Ngizabe kune business seminar lapha eLondon Road eLombard West from 1 o'clock to 5 o'clock iba khona. Wena one business, wena ufisa uqala ibusiness, wena ibusiness engahambi kahle, ngifuna ukuzokuthandazela ngikhuluma isibusiso sebusiness empilweni yakho. Kanti uDokotela uTibani uzaba yisikhulumi kule semina nezinye izikhulumi ezahlukeneyo. Ungaphuthelwa ube khona ngomhla ka 17 on Sunday. Le Sunday ungaphuthelwa. Siyazi ukuthi ngalesikhathi se festive season kuningi okubi okwenzakalayo, kuba khona izingozi, kuba khona okubi okuvama ukuvela. Kodwa sizothandaza ngomhla ka 17 kule Sunday. Uze nomndeni wakho, uze nabo bonke ongakhona ukuza nabo. Sizobe sikhuleka sithi operation vala Jehova, sivala sifala konke okubi uSathane akuplanile empilweni yakho kulo December. Sithi angeke kwenzeke ngegama likaJesu. Ube khona from 7 to 11 o'clock eThekwini eDurban Station. Mangiphuma lapho ngilapha number 48 London Road eLombard West ungaphuthelwa from 11 o'clock until 4 o'clock. Ungaphuthelwa kule nyanga. Sithi ngenelela somandla, ngenelela simakade. UNkulunkulu akubusise useza kule inkonzo.
Mbukele ekhaya abadinga imoto under this anointing bayasifumana
ka 2016 ka 27 January ko Olympia ko Ellis Park ke ne ka ya ko teng ka boa ka tla ra stemeke irile ha re di 8th of March ka ga apply la koloi ka ra ka bamfone la go garage ba ntaba rena etla o tse koloi mara ke ne ke tla di koloti ke le no yana ke santse ne ke sa dumele ke re modimo a jena fa ba re that you got the God never fail abana se pese se palang ke a leboga.
Ngaphupha ngilele nje bazalwana ngasi kwakhona umbishop kuthiwa ngizofakaza mina
ngizoletha
ubufakazi.
I dreamt that the bishop was telling me that I would come and testify.
Okay, ngavane ngavuka ngabuza abantu ukuthi bayazi iGNF le Joburg ukuthi ikephi.
And I woke up and I asked people if they knew GNF in Joburg and they explained it to me.
So ngiqalileke January ukuza ngiyamkhonza uNkulunkulu kumnandi.
January I started coming here and I worshiping God.
And uNkulunkulu wangibusisa ngemoto.
And then God blessed me with a car.
On July the bishop was preaching and he prayed for people who want to open businesses.
But July bishop ubekadishumayele khulekela abantu abafuna ukuvula ama business.
I was selling nje but I was not having my own business.
Bengade ngithengisa nje kodwa bengenalo i business lami.
I just want to thank God that I managed to register a business.
Ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngkwazile ukuregister i business.
And then I managed to buy a bike for the business.
Ngakhona nokuthenga i bike yale business.
As the bishop said that we're gonna buy new car, brand new.
Njengoba bishop ebeshilo ukuthi sothenga imoto ezintsha.
I look at my car, said it's very small for the business, so I need a buggy that I will use even a trailer.
Ngabona imoto yami ukuthi incane for le business.
So I managed to get one.
Khonile ukuthi uyithola.
Ngiyabonga.
Thank you.
Shalo uNkulunkulu izandla.
Woza nawe every Wednesday uzokwamukela isimangaliso sakho from 11 o'clock to 4 o'clock number 48 London Road Lombardy West. Kanti every Friday woza uzokwamukela isimangaliso sakho 6 to 6 lapha eThekwini at Durban Station ethendeni elikhulu siyohlangana khona wozokwamukela isimangaliso sakho. Mbukele ekhaya kulonyaka iGNF celebrator 17 years ngiyakumema ukuthi ube khona uzo celebrator kanye nathi. Ngimema onke ama branch eGNF, ngimema onke ama partners eGNF, wonke umuntu oyithanda iGNF woza uzo celebrator nathi kulonyaka. Sizabe silapha eWitbank eMalahleni eGNF auditorium eduzane kwase Eskom Park. Le celebration siyoyiqala ngemvuselelo from ngomhla ka 2 until ngomhla ka 6. Inkonzo izoqala ngo 6 o'clock ntambama until 9 o'clock from Monday to Friday. Bese kuthi ngomhla ka 7 kuyabo kuyi Saturday kuyabo kuyisuku olukhulu le celebration lapho onke ama branch wonke umuntu uzabe khona emini from 9 o'clock to 4 o'clock ungaphuthelwa. Kanti kule celebration sabe sine ikhulumi ngokwahlukana. Udokotela my spiritual father SD Gumbi uzabe khona naye esikhuluma kule celebration. UDr Elijah Maswanganyi ubaba umfundisi umsiza no Dr Tibani nabanye futhi abaningi bazobe khona bekhuluma kule celebration. Woza uzo celebrate nathi uNkulunkulu akubusise.
Upon you
and the nations
this is where
will come to your life. The Bible says, even the kings will come to the brightness of your rising. That's why the Bible says, lift up your eyes and see. They all gather together. They are coming to you. Your sons and daughters are coming from far. The Bible says, the wealth of the nations will come to you. The wealth, the riches of the nations will come to you. GNF, are you ready? If you are ready, shout yes.
Mbukele khaya abangasebenzi nabadinga ama promotion bayakuthola under this anointing.
Ngizothanda ukubonga uNkulunkulu ngalokho angenzele kona under this anointing. I found a job in the US. Amen. Namanje ngibuya ku visa interview yami, ngiphasile sengiphethe visa yami. So I'll be relocating to America in the next 2 weeks. Thank you.
Shayela uNkulunkulu izandla egameni lika Jesu.
Ka Wednesday bishop ba rile ringwa le lotse re di batlang.
On Wednesday the bishop said that we must write down things that we wanted.
Na kile ka ngwala re ke batla msebetsi.
I wrote down that I wanted a job.
Na ma prayer request namhlanje siwafafaza siwaqwilise egazini lika Jesu, siwaqwilise egazini lewudlu. Abanye bazobuya Friday banobufakazi kule ndawo. Abanye bazobuya Sunday benobufakazi kule ndawo.
Ka Thursday 3:30 ka gwetsa call re ke tle di interview ka Friday.
On Thursday 3:30 I got a call calling me for an interview on Friday.
Ka Friday ke fitla kwa aba ba bang interview ba no signisa contract ke thoma ka Monday ke a lebo.
When I got there on Friday I was not interviewed. They made me sign a contract and I'm starting on Monday. Thank you.
Somebody shout God never fail.
Woza nawe every Wednesday uzokwamukela isimangaliso sakho from 11:00 to 4:00 number 48 London Road Lombardy West. Kanti every Friday woza uzokwamukela isimangaliso sakho 6 to 6 lapha eThekwini at Durban Station ethendeni elikhulu siyohlangana khona. Wozokwamukela isimangaliso sakho. Mbukele ekhaya abantu bayafakaza izinto ezinkulu ngoku-SMS, bathola i-breakthrough, bathola umsebenzi, kukhululeka imali, kuvuleka iminyango. Nawe ngiyakucela ukuthi SMS-a isicelo sakho somkhuleko usithumele ku 35793. Ngiyayiphinda futhi 35793. Thumela i-SMS yakho, ake ubhale uthumele i-SMS yezinto ofuna ukuba zikhululeke empilweni yakho. Ngifuna ukumemezela inkululeko, ngithi masinya ziyokhululeka. Bhala phansi SMS yezinto ofuna zikhululeke uzithumele ku 35793. Ngizabe ngiyilindile SMS yakho Bishop Ntinhlapo ukuthi ngikhuleke nawe. UNkulunkulu akubusise usa SMS.
Ke rata go leboga modimo mo phirimaneng ya letsatsi la gompieno. Ke ne ke le pregnant ya re ka July ka di 1 ke a tlhaselwa ke di-pain ka di-1 tsa July. Ya re di 2, 3, 4, 5 ke ntse ke le mo di-paining go sa kgonagale gore ke nne le ngwana. Ka di-5 e rile ke ya sepetlele ke tsene ke ntse ke le mo di-paining. Bampha dipilisi tse 7 ba ntlhaba injection, di-pain di a fela. Ke a dula ko sepetlele manese ba mpotsa gore a di-pain di santse di le teng. Ke ra di-pain di tsamaile, ba re di-pain di tsamaile jwang cause wena o ju gore o nne le ngwana. Ya nna Saturday bosigo bo botlhe, ya re Sontaga phakela doctor a tla a fitlha a ncheck-a, ke ga e le gore ga go diragale sepe, ga ke mo di-paining. Ke a tsaya founu yaka ke a SMS-a pastela, ke a mmolelela gore pastor e sale ke le mo di-paining ga go tle gore ke nne le ngwana. Pastor a re mo go nna, by the name of Jesus Christ of Nazareth, you gonna deliver this today. E rile e re kora 2:11 ke ya ke shapa ke di-pain, ya re kora 2:12 ke ya Modimo a mblessa ka ngwana o ke mo tshwereng. Ke a leboga bazalwane.
Mbukele khaya lenyanga ka November is the month of God's intervention. Ngizobe ngikhuleka ngicela uNkulunkulu ukuthi angenelele empilweni yakho kuzo zonke izimo obhekane nazo. Ngomhla ka 6 ubuyabo kuyi Wednesday from 11 o'clock to 4 o'clock kule Miracle Service e London Road e Lombard West ungaphuthelwa ube khona. Ngomhla ka 7 ubuyabo kuyi Thursday ngolesine from 10 o'clock until 3 o'clock eSwatini eBethani ethendeni elikhulu le GNF. Uma ngiphuma lapho from 6 o'clock to 9 o'clock ngizabe ngiphakathi eWitbank emalahleni eGNF Auditorium eduzani kwase Eskom Park. Sabe sisho into yodwa sithi ngenelela somandla, ngenelela simakade ezimpilweni zethu. Kanti ngomhla ka 8 ungaphuthelwa kule night prayer lapha eThekwini eDurban Station from 6 o'clock until 6 o'clock ekuseni. Night of God's intervention. Woza uNkulunkulu ngenelela empilweni yakho. Kanti on Sunday kuyabo kuyi Sunday special, Sunday of God's intervention, uNkulunkulu uzongenelela. Woza nomndeni wakho from 7 o'clock to 11 o'clock eThekwini eDurban Station. Kanti mangiphuma lapho ngilapha number 48 London Road Lombard West kule Sunday ungaphuthelwa from 11 o'clock to 4 o'clock. Sunday of God's intervention ungaphuthelwa kule nyanga. Sithi ngenelela somandla, ngenelela simakade. UNkulunkulu akubusise useza kule inkonzo. Mbukele ekhaya lenyanga ka November is the month of God's intervention. Ngizobe ngikhuleka ngicela uNkulunkulu ukuthi angenelele empilweni yakho kuzo zonke izimo obhekane nazo. Kanti ngomhla ka 15 kule Friday eGauteng umkhuleko uzwakele. Kudala nikhala nibuza ukuthi bishop kanti night prayer eGauteng uyibamba nini. Ngimema wonke umuntu eGauteng iba khona ngomhla ka 15 lapha eLondon Road eLombard West from 6 o'clock until 6 o'clock ekuseni. Sabe sine night of God's intervention. Kanti on Saturday ngomhla ka 16 ungaphuthelwa mbukeli, ngizabe ngine business seminar lapha eLondon Road eLombard West from 1 o'clock to 5 o'clock iba khona. Wena one business, wena ufisa ukuqala ibusiness, wena ibusiness engahambi kahle, ngifuna ukuzokuthandazela ngikhuluma isibusiso sebusiness empilweni yakho. Kanti udokotela uTibani uzaba yisikhulumi kule semina nezinye izikhulumi ezahlukeneyo. Ungaphuthelwa ube khona ngomhla ka 17 on Sunday. Le Sunday ungaphuthelwa. Siyazi ukuthi ngalesikhathi se festive season kuningi okubi okwenzakalayo, kuba khona izingozi, kuba khona okubi okuvama ukuvela. Kodwa sizothandaza ngomhla ka 17 kule Sunday. Uze nomndeni wakho, uze nabo bonke ongakhona ukuza nabo. Sizobe sikhuleka sithi operation vala Jehova, sivala ingozi, sifala konke okubi uSathane akuplanile empilweni yakho kulo December. Sithi angeke kwenzeke ngegama likaJesu. Ube khona from 7 to 11 o'clock eThekwini eDurban Station. Mangiphuma lapho ngilapha number 48 London Road eLombard West ungaphuthelwa from 11 o'clock until 4 o'clock ungaphuthelwa kule nyanga. Sithi ngenelela somandla, ngenelela simakade. uNkulunkulu akubusise useza kule inkonzo.
TB.
I was specifically sick with TB.
Ngizodla amaphilisi awu 23 ngosuku.
I'd normally take 23 pills a day.
Ngafonelwa usisi wami, ngangihlele endlini ngingaphumi, ngingafuni umuntu ozongivakashela.
My sister would constantly call me. I couldn't get out of the house.
Ifoni ngangibamba elomndeni kuphela.
I could only pick up phone calls coming from immediate family. One day, my sister from Cape Town called
me.
And she said that she heard that I was sick. She specifically asked me to go look for a church called GNF. And I asked my sister, where exactly would I find this church?
And my sister said I must
just ask people around and I'll go on Facebook and I'll find it. I went and opened to Mesa TV channel, channel
157.
Luckily, when I opened the channel, Bishop was preaching on the channel.
And you
said
that there was...
I didn't know that the bishop was going to be in Joburg, but I thought to myself that he's going to be here. When I came here, it was very dark and there was no one present. When I was about to exit, I saw someone with a mop. And I immediately asked the lady what time the church starts. And she replied and told me that everyone is in Joburg. And she said I must come on Sunday at 7 o'clock. I came for the Sunday service at 7 o'clock in the morning. I
want to
thank
the...
I wasn't able to digest any food, I'd automatically vomit. And I'd also complained to the doctor and let him know. The doctor said I must go take the pills within the hospital. I constantly kept on SMSing to the contact detail of the church. When I went back to the doctor said all my results came back negative. Because I was taking 23 pills a day, the doctor said he's specifically going to take out pills so I don't have to take them anymore. Even food, I can eat it healthily and I'm just able to eat.
Ngitofakaza bazalwane ngoba nami ifaith yami kuloligqobo iyaphakama kakhulu ngekuthi ngilalele bufakazi bebantu. Hallelujah. Ngitofakaza mayelana nale nkonzo lebeyikhona on Sunday. Nginemntwana bazalwane una 4 months abegula abovu tjula ngemuva. Basho ke labati ukuthi libala. Atinwaya nje noma umbambile ubone sekati hudla la etandleni. Bekubovu kakhulu kakhulu kumluma basho ke kuthi kulashwa phi kuboliyengo but ngangayi on Sunday bekuyinkonzo yekunikela abantwana kubusisa abantwana so nje ngaba naloko kukholwa kuthi njengoba sekanikelwe phansi kwaloligqobo utophila ngempela ngimela abazalwane uphilile nanguya kuphelile kuphele ngisho lokubabovu. Ngitobonga uNkulunkulu ngisho ukuthi lo ligqobo luyasebenza noma ngabe yini nawe lokuhleti lapho phasi lutakwendela luyaphilisa lulekelelwa ngalutho. Ngiyabonga.
Bengasebenzi almost 4 years ngasebenzi.
I was jobless for almost 4 years.
Nginabantwana engibafundisayo.
Children that I have to look after.
Ngilongiza la iGNF. Ngizolahlela ama prayer request wami ngama Wednesdays.
Keep on coming on Wednesdays to prayer request.
uNkulunkulu wonke lama kule prayer lama prayer request bengolahlela Wednesdays ntade ngizibhala phansi bazalwane. uNkulunkulu uyawangibusisa.
In all those prayer requests God has blessed me.
Ama prayer request wami kwakumsebenzi ukuthi uNkulunkulu anginike ngikwazi ukuthi impilo yami iqhubekele phambili.
I was asking for the job so that my life can get better.
uNkulunkulu ngiphile umsebenzi ngaqhashwa ku City of Johannesburg.
God gave me the job. I'm working with the City of Johannesburg.
Enye engangikhulekela kuma prayer request wami yindlu ukuthi uNkulunkulu anginikeze umuzi ukuthi sibe nekhaya nabantwana.
Another prayer request was the house so that we can have a house with my children.
uNkulunkulu ngiphile umuzi.
God gave me the house.
Wangipha nemoto.
Gave me also the car.
Ukuthi ngikwazi ukwenza ibusiness ngoba yinto engangisho bangibuza ngathenga ibhakhi bazame futhi ibhakhi nje la mancane ukuthi ngikwazi ukwenza ibusiness ngoba ngiyathanda ibusiness. So uNkulunkulu wangibusisa. So ngizombona kakhulu uNkulunkulu umusa wakhe.
I was blessed with a bhakhi.
Waza nawe every Wednesday uzokwamukela isimangaliso sakho from 11 o'clock to 4 o'clock number 48 London Road Lombard West kanti every Friday waza uzokwamukela isimangaliso sakho 6 to 6 lapha eThekwini at Durban Station ethendeni elikhulu siyohlangana khona uzokwamukela isimangaliso sakho. Ekhaya uNkulunkulu wakhuluma nami ukuthi njalo unyaka mawuqala ngikhulekela abantu bakhe ngibaqobe ngikhuluma isibusiso phezu kwabo ngikhuluma iprotection phezu kwabo naphezu kwemindeni yabo ingakho ngiyakumema ukuthi ungaphuthelwa kule anointing service yaka 2020 izabe ngomhla ka 31 January sizabe silapha eEllis Park Stadium from 6 o'clock ntambama until 6 o'clock ekuseni siyohlangana khona anointing service 31 January uNkulunkulu akusise.
The anointing is a symbol of a blessing, protection and empowerment.
Ngitobuletha abafakazi bami nje bekubonga uNkulunkulu. Ngikhumbula ngalelinye ilanga engiphathekile njena ngaya esibhedlela kuvela silonza la ngemuva emhlanga bathi esibhedlela babona ukuthi kuyini ngaphinde ngaya kulesinye esibhedlela ngasho ngathi kunesilonza angikhoni kulala esengilala ngesisu kuphela bathi nakhona ababoni ngathi ish kepha ngidakwenta njani ngidawuphila ngani washo obuda udokotela bathi ungenta njani ngathi ish kude lokunya kufuthesela sengiyofuna emandla uNkulunkulu ngiyana la tasa kwenta umsebenzi empilweni yami ngoba kude la sengaphephela khona nyalo ngoba sibhedlela sesibili lesiso ngihamba khona sichubeka le kude sida lesilonza sibila lengekhathi ngisiva mekapha langaphandle ungasibona wathi ke lo dokotela hayi ngiye ngibone ku TV ngiyalola kangwane sekunamfundisi Hlapho ngeta elangeni lecala mangicala kutalana eku night prayer athi moya lwengcwele makangenelele phakathi kwethu and they operate yabona makunegula akususe ngakuva kakhulu kahle hle kuthi yaku yasuka okay ngabuya ngathandazelo ngabila ngahlala phansi ngativa sekwehle kukuncane hayi ngavuka okay ekuseni maphuma inkonzo cha ngahamba nje ngahamba ngathi ngihamba ngetinyawo ngogibela letulu le esoloko kude le kanze asilanzi abafanele asilanzi ngambonga kakhulu uNkulunkulu nakule night prayer lesisuka kuyo engikhona uyabona sengifuna lokuphelelisa ngiva kahle si ha kuphelele kahle hlehlehlehlehlehle ngifuna kubonga uNkulunkulu indlo lengiyiva kahle hlehlehlehle sekusele nje ukuthi ngashaywa yabona kulesilonza siphelile ngoba sesengca kulomgogodla sesita ngala komhlubulo wangala umhlana wangahlanye upholile and sibenze sithulile sipholile ey angathi singa
ngidombonga uNkulunkulu kakhulu ekutheni siseleka lojikho lakusalonjwa lenkonzo yangabo lesine uNkulunkulu wangendela simanga yabazalwane bekunamakotwa kami ashadile nje bo washada nje nga-2014 manje kuyathi ke lokuphila ebuswatini sesimangele nje ukuthi hawu Nkosi yami umfane bathanga fike ekhaya kubede phela la kugitsisako kodwa uNkulunkulu amuhle bazalwane Nkosi yami ngiyalubonga ligqobola lakhaya ngiyaluphakamisa ukuthi nawe kuwe lokhu sengakwenteki yeyi ukhona simakazi ebazalwane nawe utakwendela ngithanda kuphakamisa lokuthi akumele ukuthi na utela uthi utawuhlole ebazalwane kumele ukuthi ungahloli uthe uthulule le nhlitiyo yakho yonke kuze uthi into yakho tokuhambela kahle ngoba utawuthi uma ngakakwenteki hayi loqobo alisebenzi loqobo lungisebentele bazalwane namuhla ngitowuphakamisa nje nakumntukulu lowavela ngekuta kwala e God never fails Nkosi yami Yay, uyati kwaba simange bazalwane.
Woza nawe every Wednesday uzokwamukela isimangaliso sakho from 11 o'clock to 4 o'clock number 48 London Road Lombardy West. Kanti every Friday woza uzokwamukela isimangaliso sakho 6 to 6 lapha eThekwini at Durban Station ethendeni elikhulu siyohlangana khona. Uzokwamukela isimangaliso sakho.
Mbukele ekhaya kulonyaka iGNF celebrator 17 years ngiyakumema ukuthi ube khona uzo celebrator kanye nathi. Ngimema onke ama branch eGNF, ngimema onke ama partners eGNF, wonke umuntu oyithanda iGNF woza uzo celebrator nathi kulonyaka. Sizabe silapha eWitbank eMalahleni eGNF auditorium eduzani kwase Eskom Park. Le celebration siyoyiqala ngemvuselelo from ngomhla ka 2 until ngomhla ka 6. Inkonzo izoqala ngo 6 o'clock ntambama until 9 o'clock from Monday to Friday. Bese kuthi ngomhla ka 7 kuyabo kuyi Saturday, kuyabo kuyisuku olukhulu le celebration lapho onke ama branch wonke umuntu uzabe khona emini from 9 o'clock to 4 o'clock ungaphuthelwa. Kanti kule celebration sabe sineyikhulumi ngokwahlukana. Udokotela my spiritual father SD Gumbi uzabe khona naye eyisikhulumi kule celebration. Udr Elijah Maswangani, ubaba umfundisi umsiza noDr Tibani nabanye futhi abaningi bazobe khona bekhuluma kule celebration. Woza uzocelebrate nathi uNkulunkulu akubusise. Mbukele ekhaya lenyanga kaNovember is the month of God's intervention. Ngizobe ngikhuleka ngicela uNkulunkulu ukuthi angenelele empilweni yakho kuzo zonke izimo obhekane nazo. Ngomhla ka 6 kuyabo kuyi Wednesday from 11 o'clock to 4 o'clock kule Miracle Service eLondon Road eLombardy West ungaphuthelwa ube khona. Ngomhla ka 7 kuyabo kuyi Thursday ngolesine from 10 o'clock until 3 o'clock eSwatini eBethani ethendeni elikhulu leGNF. Uma ngiphuma lapho from 6 o'clock to 9 o'clock ngizabe ngiphakathi eWitbank eMalahleni eGNF auditorium eduzani kwase Eskom Park. Sizabe sisho into yodwa sithi ngenelela somandla, ngenelela simakade ezimpilweni zethu. Kanti ngomhla ka 8 ungaphuthelwa kule night prayer lapha eThekwini eDurban Station from 6 o'clock until 6 o'clock ekuseni. Night of God's intervention. Woza uNkulunkulu ngenelela empilweni yakho. Kanti on Sunday kuyabo kuyi Sunday especial Sunday of God's intervention uNkulunkulu uzongenelela. Woza nomndeni wakho from 7 o'clock to 11 o'clock eThekwini eDurban Station. Kanti mangiphuma lapho ngilapha number 48 London Road Lombardy West kule Sunday ungaphuthelwa from 11 o'clock to 4 o'clock. Sunday of God's intervention ungaphuthelwa kule nyanga. Sithi ngenelela somandla, ngenelela simakade. UNkulunkulu akubusise useza kule inkonzo. Mbukele ekhaya lenyanga kaNovember is the month of God's intervention. Ngizobe ngikhuleka ngicela uNkulunkulu ukuthi angenelele empilweni yakho kuzo zonke izimo obhekane nazo. Kanti ngomhla ka 15 kule Friday eGauteng umkhuleko uzwakele. Kudala nikhala nibuza ukuthi bishop kanti night prayer eGauteng uyibamba nini. Ngimema wonke umuntu eGauteng iba khona ngomhla ka 15 lapha eLondon Road eLombardy West from 6 o'clock until 6 o'clock ekuseni. Sabe sine night of God's intervention. Kanti on Saturday ngomhla ka 16 ungaphuthelwa mbukeli. Ngizabe kune business seminar lapha eLondon Road eLombardy West from 1 o'clock to 5 o'clock iba khona. Wena one business, wena ufisa uqala ibusiness, wena ibusiness engahambi kahle, ngifuna ukuzokuthandazela ngikhuluma isibusiso sebusiness empilweni yakho. Kanti udokotela uTibani uzaba yisikhulumi kule semina nezinye izikhulumi ezahlukeneyo ungaphuthelwa ube khona ngomhla ka 17 on Sunday le Sunday ungaphuthelwa siyazi ukuthi ngalesikhathi se festive season kuningi okubi okwenzakalayo kuba khona izingozi kuba khona okubi okuvama ukuvela kodwa sizothandaza ngomhla ka 17 kule Sunday uze nomndeni wakho uze nabo bonke ongakhona ukuza nabo sizobe sikhuleka sithi operation vala Jehova sivala ingozi sivala konke okubi usathane akuplanile empilweni yakho kulo December sithi angeke kwenzeke ngegama lika Jesu ube khona from 7 to 11 o'clock eThekwini eDurban station mangiphuma lapho ngilaphe number 48 London Road eLombardi West ungaphuthelwa from 11 o'clock until 4 o'clock ungaphuthelwa kulenyanga sithi ngenelela somandla ngenelela simakade uNkulunkulu akubusise useza kule inkonzo. UNkulunkulu wakhuluma nami ukuthi njalo unyaka mawuqala ngikhulekela abantu bakhe ngibaqobe ngikhuluma isibusiso phezu kwabo ngikhuluma iprotection phezu kwabo naphezu kwemndeni yabo ingakho ngiyakumema ukuthi ungaphuthelwa kule anointing service yaka 2020 izabe ngomhla ka 31 January sizabe silapha eEllis Park Stadium from 6 o'clock ntambama until 6 o'clock ekuseni siyohlangana khona anointing service 31 January uNkulunkulu akusise.
The anointing is a symbol of a blessing, protection and empowerment.
Mbukele ekhaya uthi Jesu bheka ngime emnyango ngiyanqonqotha uma umuntu ezwa izwi lami avula umnyango ngizongena ngihlale naye ngidle naye mbukele ekhaya uJesu uyanqonqotha emnyango wenhliziyo yakho njengalokhu ubukele le program nangu uJesu uyanqonqotha emnyango wenhliziyo yakho ungamvulela namhlanje uJesu angene empilweni yakho aguqule impilo yakho asindise impilo yakho uma uthi inkosi uJesu ngiyakwamukela namhlanje ngene empilweni yami ufuna ukukhuleka nawe nibukele ekhaya ngilandele ngasemuva ithi inkosi uJesu ngiyabonga namhlanje ngiyazinikela kuwe ngiyakwamukela ngiyakuvuma ukuba uyinkosi nomsindisi empilweni yami Nkosi uJesu ngiyacela ungithethelele zonke izono zami ungihlanze ungihlambulule ngegazi lakho elinamandla uNkulunkulu akubusise mbukele ekhaya sewusindisiwe uJesu ungenile enhliziyweni yakho ngokukholwa uNkulunkulu akubusise.
Never.